e loch mar Uhuru gi loch mar Ruto sani. Bang 2010 ne Kenya omiyore katiba manyien. Mane giloko nyaka nying mar jalup ker koro bedo deputy president kiko bedo vice president.
Yes.
Gimomiyo ma notim, notime kimaksudi, ne watime ka wang'eyo gima watimo. Nikech etelo mar Moi gi Kenyatta mokuongo, president ne jalup ne cha onyalo riembo sasa modwaro, ne serve at his pleasure. Mane gin joma uunge duol okuya kuya. Moko ne nitie wawinjo ni ndalo ma Kenyatta koro tho ne chiegni, ni vice president ni nyalo pad kata gi police e barabara nikech uunge teko mamare. Koro katiba manyien kubiro to miye teko mosekiwa ofise no mwach ni ubende ubeda nyakubede ballot midhigo kucho. Tiene ni gonu mbulu ka I president gi deputy igonu together. Gima wacho ka enia, president nyaka koro yiero ng'ama nigi oteku mar piny ma bende dhi kelo mbulu ka. Emomiyo kiyudo ka migosi Raila Odinga dwa yiero jalupne to rango Kalonzo kung'e ni dhi kelo mbuch Wakamba te. Ka Ruto dwa yiero deputy president mare to nyako rango mana ng'ama wuok e dhod Kikuyu. Wiwa kik wil ni Kindiki ne owachnwa nodwa yombo Gashagwa niendi e yiero margi mar duol. To nong'i ni Kindiki wuok e dhot matin.